Viva Popo Molefe FIFA!
Viva!
Aye, kopele Popo Molefe, aye, kopele! Phambili siyaya siyaya!
Since 1994, Asuka fumane my services.
When you see the police starting to draw the C shape, you must know that there's something that is going to happen.
Batho bana ba tletse fa ba wele ba ba thuntse mo maotong ba bang ba thuntse mo maragong ba bang ba thuntse mo dithamumbo ba bang ba thuntse mo ditlhogong.
We will be responsible for a civil war in this country.